na mwanili wewe fanya na wuri huko jama njifa jama na mbamsi mungani mikino gani yo mwukule beso kwa vizi yuko kwa matubuga kumafranga kwa matubuga kuli business kwa matubuga kubino kwa matubuga kubanu kwa matubuga kulicho kimcho shusha kudufasha ugira ngo dushowole mte ule numusi tumeze guti numusi nabaze nyingu nimeze guti na vyo ute anima vyo ute mgitondo uko nigeende misi yose jewe yu vyo ute meje gusenga ndaraba makuru hirya no hino ukuntu bimeze nkaraba kuri Facebook nkaraba Twitter nkaraba ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye kugira ngo nshobore kumenya ibivugwa hirya no hino hanyuma rero niho nagwa ku nkuru ndabona yuko ngo abantu bahora bakoresha umuhora wa smart yuko iryo shyirahamwe rya smart ryoba ryugaye imiryango yaryo ryoba byahagaritse gukorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi nibutsa yuko agasanga uri mushasha uduhe subscribe wongere active na push notification kugira ngo uzore wumva ibiganiro byama bica ngaha kuri Rodeso wamaze kumva noneho ibyo twama tuvuga kenshi igumane natwe kugira ngo wumvirize iby'inkuru wumvirize ukuntu bimeze hanyuma wumvirize n'ibyiyumviro tuba tuko turatanga kumbure ikintu cyo gutanga kesho wagufasha na wewe umuntu wari ushaka kugira icyo ukoze mu gihugu cyashobora kugufasha nawe ku mugambi wawe ufise kugira ngo uzoshobore gukora maze kumva yuko ishyirahamwe smart let's talk yoba yugaye mu gihugu iwacu asomye amakuru hirya no hino ndumva ibyiyumviro bamwe bariko barashikiriza n'abandi nubwo benshi nabonye yuko bihemuye mbere hariyo n'abagize bati mbega ishyirahamwe rinini ya nka rijya ryugaye twebwe natwe dufise udushyirahamwe duto duto bizoca bigenda gute ugasanga uno munsi ishyirahamwe smart ryugaye ryafashe ingingo yo kugara mu gihugu iwacu ni ukuri kuri wewe no kuri twebwe dufise udushyirahamwe kuba dufise udushyirahamwe duto duto ibyo ni byo dutera ubwoba muri afurika ku bisanzwe cyangwa mu gihugu iwacu turafise ibibazo byinshi ibibazo byinshi turafise ibibazo by'ibitoro turafise ibibazo byo kwiyunguruza turafise ibibazo by'amabarabara turafise ibibazo byinshi mbere ariko je kuri jewe iyo igihugu gifise ibibazo cyane iyo igihugu gifise ingorane nk'uko abantu benshi bamwe babyita je kuri jewe nk'umu entrepreneur ingorane ku mu entrepreneur egale opportunite ndabisubiramo ingorane ku mu entrepreneur ingorane ku muntu afite vision ingorane ku muntu afite ashaka gushika ni opportunite na wewe yo gutangura ikintu cy'iwawe utibutse agasanga uyu munsi igihugu cy'iwacu kibuze ibitoro ku muntu yaba afite icyumviro cyo kuzana ibitoro mu mwanya y'uko ushobora kuzana igitoro agasanga igihugu cy'iwacu kidafite amabarabara meza ku muntu yaba afite icyumviro cyo gukora amabarabara mu mwanya wawe wo gukora amabarabara agasanga hari abanyagihugu bataronka amazi ameze neza ku muntu afise icyumviro cyo gutanga amazi mu mwanya w'iwawe kugira ngo ushobore gushikana amazi aho atari rero kuri twebwe natwe kuri mwebwe mwabonye ishyirahamwe smart agasanga n'ibyo kuko ino nkundi ko ndavuga sindi sur a 100% ariko ndavuga hamwe smart yoba yugaye imiryango yayo ku mu entrepreneur yifuza kugura ishyirahamwe rindi rya communication mu Burundi cyangwa rya communication mu gihugu cyacu cyangwa muri Afurika muri rusange ni umwanya cyangwa n'akaryo ni opportunite nziza cyane kuri uwo mu entrepreneur ugenda gushinga imizi mu Burundi gushinga imizi mu ishyirahamwe ryo gutumatumana ko amakuru iyo bashasha ku wundi muntu yifuza gushinga iryo shyirahamwe mu gihugu cyacu jewe nariko ndabivuga ukuntu ndabibona sinzi nawe uko ubyiyumvira sinzi nawe uko ubibona nicyo gituma ndagusabye yuko uwo dusiga ngaho muri komantere ukatubwira icyo ubyiyumvira ko kumbure wowe ufise agashyirahamwe gatoya cyangwa wowe ufise agasosiyete gatoya nibyo gutera ubwoba burya umuntu wese araba ku giti kimwe iterambere mu gihugu ntirisigura yuko ajya amashyirahamwe manini manini ariyo atinya kuzana iterambere ariko iterambere cyangwa innovation cyangwa kuzana ibintu bishasha nawe uri umuntu mutoye imyumvire yuko uri mutoye urashobora kuzana innovation urashobora kuzana iterambere kumbure ajya amashyirahamwe manini manini nayo akazagufasha ahubwo kugira ngo iryo terambere ryawe rishobore gushika kure rishobore gufasha igihugu ubamo rishobore gufasha abenegihugu mu bana hanyuma rigashobora gufasha mbere na Afurika muri rusange urasanga nawe ufise intererano ni ukwenda gusabye yuko umanuka ngaho muri komantere ubitubwire hanyuma agasanga naho ibyo tuba ko turavuga byagufashije cyangwa tugize icyumviro biguha mu mutwe iwawe duhe like wongere ubwire partage kuko ndizeye neza yuko bino byiyumviro tuba tuko turavuga hano bishobora gufasha wowe bishobora gufasha n'uwundi kugira ngo dushobore kwama tuko turafashanya hanyuma gutyo dusange dushyitse kurya terambere twese dushaka dutere imbere duteze imbere imiryango yacu duteze imbere ibihugu tuba tuvuyemo mbere na Afurika ishikirwe muri rusange nkaba ndagusezeye nkaba ndagushimiye cyane kuba wabanye nanjye ahanjye tuzosaba mu kindi kiganiro.